Jani twamvuye kuri Diodone sanzo ndongoye iyi koperative ugwaruka turashoboye iri ku mutumba wa Rukoyoyo komine ya Cendajoro. Umugambi wacu ni umugambi w'ubworozi bw'amafi. Iki gikorwa mubona muriko bino mubona biri ngaha bino ano matangi izifi mwagiye muza murabona ziri ngaha twazoroye bivanye n'inguvu payeje iduhaye. Aha mw'iki kinogo twarateyemo amafi 3000. Twiteze yuko dushobora kuronka umumwimbo twiteze ari hamwe byogenda nkuko turiko twe tubiharura mu biharuro byacu. Turiteze yuko dushobora kuronka mu hagati y'itoni 2 canke itoni 1,800. Akarusho twarose kabaye akarusho kanini. Ubwa mbere twari dufise akanogo kitangi gatoyi. Twaciye rero ubu turonka ibinogo bininiya byagutse byo ko umwisanzuro warabonetse wo kugira ngo twebwe umugambi wacu ubonekane nyene mu mwisanzuro. Kanogo twari kubwa mbere kaja mu ifi 500, ariko ubu ngaha murabona twanababwiye yuko twasize mu mibyaro 3000. Ugwaruka rutaraje kamwe ibyimviro byacu tuguma tubaha inyigisho tubahamagarira kuva ibuzimu bakaja ibuntu. Mu gihe cyahera abantu baguma biyumvira ibintu bizoza bivuye mu makungu nk'ifashanyo, ariko ubu utwe nyene abarundi turaja hamwe tukiyungunganya tukavuga tukungunganya ibyiyumviro yuko abantu bagiye hamwe barahereranye bagaherekanya ibyiyumviro. Hanyuma rero icyo kiyumviro mumaze kukiyumvira mukakora umugambi, kandi uwo mugambi yo muwikoreye bivuye mu nguvu z'iwanyu ugira n'akamaro gusumbya bimwe byo hanze twaguma twiyumvira ngo umuzungu azotuzanira amafaranga ngo azotuzanira byo tujya.